atati ndimbe zambizo kusawa sana ningo pema badanga la kuyenda rati mzango chingizira ndi mwanzo Yesu Kristo mzango utsogolera mulungu wanga mwa chifundo ndikiza zonse mwana wa Yesu Kristo ndi amika amen, amen.
Jump, jump, one, two. Jump, 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 one, two.